mina ngiphithe iskiya namhlanje ngiyavula futhi ngiphinde ngiyavala
ibuyabi le nombolo uzana yokahleke manje isukabi
le wash le mpatha le ngabuye ngidale ngiyikhande mfethu lezi kwasinombolo wena mfethu ngiphinde ngishashane nanaye le ndoda phezu kwana nalishumi nambili wena mfethu sengikhuluma ngalo
abanye abantu bayithatha efensini abanye bayithatha emdiadiyeni angenzi yahluka le nombolo zenu
shalom
kana ngesahluko lezi kuwebe sika 7 sika 6 wele sika 8 ngifuna ukuyiunderstanda kahle lento lokuthi right iyavuma na lento yokuthi baya abantu bese bayadibulelana angithi abanye ababhizi bayatakalana kwakuthi ithola seka 6 naleke
seyimashe ethambeli emhlophe uyangishayisana kepha abakangaka nokuba kangaka bayikhwaza ngokuyikhwaza wena mfowethu iphathe ugwaya wena lawo amarafibiya shake it up check hey hey wena
kuyekufike nje kuthiwa okay now peacefully so unayo life ye-romance kanjalo ube romantic ngelayibini ngaphandle kokuthi ususa umsini.
Yes, 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 yes. Oh, yes, please.
Umuntu ombona obsessed ngenombolo, ithila bake bamhlikihla ngembonyela, abantu obudavazekile loya muntu.
Imnandi futhi ibhlungu. Abafethu bayemashe la thawe emhlophe, futhi eBoksburg, amadoda bafa, babulawa ngonobangela wani ke. Unobangela kala yini? Unandi ukushaya inkawuza mfethu. Umfana. Umfana. Nina bohoshi hoshi. Bazoni inyobe tshele.
Namhlanje left right pants phezulu kuyale kuyale sobe sishaya rings and bearings madoda courier via Japan ngiphethe inja i last number yakhona amaharnabela yazi ba ungale la ngifuna ukusebenza khona emojalava mangasi irodo kuyiharnabela mangasi harnabela wonke umuntu namagama akhe chali ngakubiza ngamagama wonke lawo khona but vandag ngifuna ukuthi abantu fana edladleni babheme bakhole bafunda abanye bakhona uku understand that they good no khala ukukhuluma into ekuthiwa inombolo but everybody they asking themselves ukuthi gents nikhuluma ngani ladies nikhuluma ngani ngoba njalo khala kuthiwa kune language ekhulunywayo mara asikaze sizwe le language ikhulunywa but namhlanje ke before we are done with this episode actually for the first 5-10 minutes omunye nomunye kumele afike asho ukuthi Skeem salute niya investor anidlali and I know sometimes ezinye izinto ngicanga ukuthi sizalula hey lento mfethu hey ngiyanrepa ize seyiza ngendizile endile today awutham. Before season introducer kuna lento yakho le ke ngaba ne Grootman uma orange bekayishaya le antathi sengikhumbula ekhaya labazali bami iguba fire leyo le kuletha la vandag awuzi introducer uthami uyichaza uzisho abanye bayithoka abanye bayidoloka ngale language yaledladleni
mfethu. Hayi salute nangempela bafethu bonke babukeli bonke balaleli wonke umuntu okwamanje ke lo otholakele lana ku Skeem GP kanjalo kanjalo ke ngegama liqiniso nje ke lendabuko kanozala uNelson Siboniseni Ntombela ke abangaziyo bangibiza ngo triple zezola sojasembe zinja zimkhonkoti emaqeda zimnyonko lo thumlahleli wethambo. Aba khona mina ngolayini ke ngokwesela ukuthi senombolo ke mase sikhuluma ngenombolo ke. Yes, sesikhuluma ngelodwe shay scoops omthetho ke namhlanje la ekhaya. Phela mina ngishay scoops omthetho namhlanje la ekhaya ngikangaka ngeshoba lami futhi nginebheshu lapha ngiyagiya lapha esiboyi. Emfethu, yabona uma ubheki 1 rand. Ya yabona 1 rand khona umuntu ophethe umkhonto lapha yana. Ya shukuthi umkhonto nesiviko lapha yana. Yimi loyo. Ngivikelele imali yala eSouth Africa wena mfethu. Ndoda omfethu uphatha ugcwaleke njengoba bengisasha ukuthi mina ke ngonongidela ke namhlanje. Abanye bangibiza ngomountain. Yes, ngonobangela wani namhlanje mina ngiphethe iskiya namhlanje. Ngiyavula futhi ngiphinde ngiyavala. Ngonobangela wegate eliwuzwite lokwengena la ekhaya namhlanje alikhe lokuphuma uyangishayisana. Bathu uyophuma esini somashe thambo. Ngonobangela wani ke uline usendodeni wena mfethu uyangishayisana. Bathu uline uyomashe esini indoda seyimashe thambeli emhlophe uyangishayisana.
Wena ndoda.
Kepha bakangaka nokuba kangaka bayikhwaza ngokuyikhwaza wena mfethu uyangishayisana ngonobangela ke inombolo ke akuseyomuntu into yabantu
Yeah.
Ah, bazokutshela bathi ntambendekala yini umsila kaSathane. Bathi ayiqala igcini. Ngikutshela sikhuluma manje ngawo lo mzuzu. Iyakhula.
Yeah.
Le nto iyaphekwa. Kunini kumanje iyakhula. Zikangaka engakazibambi kodwa ngiyozibamba ngani ngolayini weyincingo nje. Sebayicela abafithi ukuthi wash ndoda. Ngithi yes, salute nangempela. Emfithi phatha ugcwale wena mfithi. Ngisabelula yini lana ngishofula yini. Bayayikhwaza ngokuyikhwaza wena mfithi. Bayayikhwaza ngecala abantu. Uyangishayisana. Uzumuntu athi hey mina ngubani bani eMpumalanga. Hey mina ngubani bani eMpumalanga. Emfethu le into yabantu akusinto yomuntu uyangishayisana wena mfethu. Imnandi futhi ibhlungu.
Yeah.
Ibhlungu yezenu ungayifundile. Kepha yezenu uyifundela wena mfethu imnandi ngonobangela wena wena mfethu ayikangake yoyequla yini okanye yoqinsizwa uyangishayisana. Uyothola indoda izibiza ukuthi hey mina ngubani bani. Mawusucela ulayini lapha yena hayi awushayisani man nawe uyaholela kodwa manje asiphikisi namhlanje angithi yathola sivele simbheke simbambe ngolayini ukusaluta ukuthi lo uyayikhwaza shoot manje lo u some danger lona uscoops ka poison ngonobangela wani wena mfethu le into yabantu akusiyo into yomuntu ikhula every day. Nami njengoba nginawe namhlanje bakangaka abafithi ubadawunile laba dawune khona ngo wrong bayo stand up ngo correct ngonobangela wani wena mfithi bagijimisa inombolo manje singasagcwalanga ngazo bathi mawu 26 uphanda uphithi uphinda ugcwala indoda ukuthi kwenzakalani wena ndoda bathi ndoda 226 ama pages sisabela ngawo ugcwele ngama pages ayo 226 wena. Ha sengisho babalani baka makudula ke mase sizigudula wena ndoda uyangishayisana ebayayikhwaza abafithi wena mfithi kodwa manje lento into yabantu njengoba ngisho asiyiphikisi ngetongen lap mase titongen lap ke manje sesikhuluma ngani wena mfithi sesikhuluma ngokuthi umuntu afaka uline ongagcwele wena mfithi uyangishayisana fakule nongagcwele so uthi hayi iyasikho leso wena man hi yathiwa cha mawuyiphikisa wena mfethu kumele uyiphikise ngo 7 ngonobangela wani wena mfethu namhlanje sasachaphazile emagazini ukusuka emabhuzwini wena mfethu kufike emadolini ukusuka emadolini kufike emabhuzwini ngithi busuku no mean uyangishayisana day and night uyangithola wena mfethu
hayi ushikini
le mfethu ngifaka ulayini ogcwele lana yabona lamadoda la
yeah
la
yeah
ayabaleka la
so man
South Africa.
Yeah.
Uzu indoda ijingila ngilangila. Ugcwele ngo 7.
27. Yeah.
Endoda. Ayabaleka la madoda. Masikhuluma nge 27 wena mfethu sikhuluma ngendoda ukuthi makoshayisa le ndoda mfethu. Ijele liyavalwa, iboshwa siyavalelwa. Ngithi station siyashintsha. Whether ufika e Sun City, whether ufika e Lokop, whether ufika kuphi bheka. Makuthiwa kuza u general manje.
Yeah.
Uyangishayisa la wena mfethu indoda eda. Iya sonke iboshwa ziyavalelwa ngonobangela wani wena mfethu le ndoda iyadubula lena ayina misuzu wena ndoda idubula ngisho umaphuza imthula ikebhisi
abubranani lawo
imthula ikebhisi inumber 1 angazwe ngizwa wena mfethu
yeah
ngikutshela ngabantu ukuthi manje wena mfethu uphatha ugcwale wena mfethu uyangithola sesizonke sabo za sign zaphinde za stench wena ndoda zaphinde zaholelwa ngolayini wena ndoda uyangishayisana ithi mfethu inomboro wena mfethu intambende ka layini wena mfethu abantu bayayikhwaza bayikhwaza ngecala wena mfethu uyangishayisana kodwa nje ngingayifaka mina egcwele wena mfethu hey le into yabantu akusinto yomuntu imnandi futhi ibhlungu abafethu bayemashela thambile imhlophe emfite eBoksburg amadoda bafa babulawa ngonobangela wani ke umnobangela kalayini wena ndoda uyashayisana emfwetu sebacela wena mfwe amagroma agcwala igazi 6 yamagroma angaka gcwala igazi labafethu wena mfwe wena ushayisa uthi wash 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 ugcwele ngosh ugcwele ngabolana abadabuka lapha eGrace Town emfwetu sesizonke inombolo sidabuka lapha emabomvwini wena mfethu uyangishayisana
ibuya abule nombolo uzana yokahle ke manje isukabi le
mfethu into yabantu le into yabantu akusinto yomuntu uyangishayisana wena mfethu inombolo mangingasho nje iculture egcwele wena mfethu uyangishayisana ngonobangela wani wena mfethu ngonobangela ukuthi iyaphila kanti futhi iyaphefumula wena mfethu angithi uyangithola iyaphila kanti futhi iyaphefumula ngonobangela wani wena mfethu inombolo idabukaphi wena mfethu inombolo idabuka kahle kahle lapha ePeter Maritzburg kweli kude kwaZulu Natal uyangishayisana wena mfethu idabuka kwaZulu Natal wena mfethu
yeah
Stabu when I was getting a bonfin in a pie and a swim of bonfinis in a pie in a Chris Town. I'm going to go to a panatu at a Chris Town when I'm free to. Ila washes and a conage are ints iswa.
Yeah.
Ints is was Abambera, Pasen Kulumama Totala, I is chopping Savila and our manji. Oh, happy chico poema ropani. Oh, dies young Shaisana when I'm free to. Oh, young Shaisana when I'm free to. Shuguchi. Amadoda la engisabela ngawo amadoda ashayiseka lapha eGrace Town
phezukwendawo manje uyakhona ukuthi uyishove no 11 inombolo because uSkeema ngithi 11 kunabantu abahlele emabhilidini balokubasha ukuthi uSkeema uqalile manje lomakhenya wenzani manje usilandele ubani azosihlanyela kangaka and abantu edladlena ngedaba yazi ukuthi ideng iyapi isukapi abanye bathi no into besigoqa ngayo makwenzeka ukuthi sifuna ukushaya siphusha imithanga leyo nemasho zethu besifaka abantu madala side masifuna ukuphula iwool urhada angabona orangeza ukuthi besikhuluma ngani bayiringa ngale kandawo so iyavuma yini nombolo ukuthi okay ungayishova nje uye nayo nayo 11
Yes. Oh, yes, please. Pathu ugcwale njengoba ngokutshela bakangaka mfethu abayikhwaza ngokuyikhwaza wena mfethu phezukwani phezukola yini kanti futhi phezukwento yabantu baze bangasagcwele ukuthi dabuka phi yapi angishayisa la wena mfethu. Hey bakangaka bawu over 6 mfethu. Bawu over total futhi ngaze ngisho. Kepha wena ndoda pathu ugcwale. U11 wena mfethu pathu ugcwale. Wash. Hey mfethu u11.
Yeah.
Impatha. Uzondi nokhahlamba. Hey phela u11 uzondi nokhahlamba wena mfethu. Hey umuntu ongakhanyi uyangishayisana. Ndoti umfethu. U11 wena mfethu. Ayikangaki inombolo angayifaka kepha sezizonke mina. Ngiyazifaka kuye futhi ziyongena. Ngiyethamba iliqinile. Iyavuma ngishove nayo u11 uyangishayisana. Ngonobangela wani ke wegunya negraha lani. La ekhaya sibhilize siyakha. Ngize ngasagwalanga ukuthi wash lempatha le ngabuye ngidale ngikhande mfethu phezukwa sinombolo wena mfethu ngiphinde ngishayisane nanaye le ndoda phezukwana nale 10 nambili wena mfethu sengikhuluma ngale ifindo ke izinsizwa sezisonke ngikuthi ngishayisane wena mfethu lo muntu aphinda khanye wena mfethu abe yisebe yemfethu phathi ugcwali namhlanje indoda nendoda ekuyindoda ephakamisa 6 sithi wash bekuyimpatha bekuyimpatha lena. Ayikho indoda eshayisile nje stage yashayisa yona i-26. Noma i-28. Noma i-RAV4. Noma i-RAV3. Wonke umuntu ushayise impatha e-stage. Ithini nje-ke phathi ugcwale siphinde saholelwa yibabolayini bokuthi manje-ke size sihlulwe umthetho wabazali-ke siphinde sithathe umthetho wasejele. Angazi ukuthi uyangithola mfethu. Hey umthetho wabazali wabanzima mfethu sathathwa wasejele. Hey kanti wasejele umnandi kanti futhi ubuhlungu. Hey mfethu. Umthetho wasejele umnandi kanti umnandi kanti futhi ubuhlungu.
Abanye abantu bayithatha efensini abanye bayithatha emdiyadiyeni. Angeze yahluka le nombolo zenu.
Shalom.
Ngana ngesahluko lesi. Kuwe sika 7 sika 6 wena sika 8. Ngifuna ukuyiunderstanda kahle lento lokuthi right iyavuma na lento yokuthi baya abantu bese bayatibulelana ngithi abanye ababhizi bayatakalana bakuthiwe mfethu nawe mfethu uthola sika 6 nalekile
yemfethu 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 emashiti namhlophe emashiti namhlophe emashiti namhlophe thola nawo lani ngiyawufaka ke namhlanje uphinde ugcwalele ulayini njengoba ngikufakela ukuthi cha lapha ene stage mawushaya samfethu ushayiswa impatha.
Yeah.
Sesizonke uyishayisana esteyishi wena mfethu. Yise siyofakazela wena mfethu. Uphinde umashe nangazo ngonoba ngela lapha yana kuse stage. Ngonoba ngela sithi sise stage lapha yana wena mfethu. Siyamasha. Akwanyoko lapha. Akwanyoko. Hey, ziyakhala. Inji khalelwa yiketani. Emfethu phathi ugcwale lapha yana wena mfethu. Gcwala. Kangaka abafwethu lapha yana abayidalela njengoba ngokutshela ukuthi kangaka abafwethu lapha bayikhwaza ngokuyikhwaza uyangishayisana.
Yeah.
Labafwethu laba abafwethu abokuthi manje bayayidalela wena mfwethu bayayidalela labantu bayidalela ngoline 1 wena mfwethu ngoline 1 ke ngoline ka 6 ngoline ka 7 baphinde baqashe ngesithupha lesi uyangishayisana. Labantu badalana wena mfwethu bayisikeleni wena mfwethu ngoba ngela la ekhaya sibhodlozi siyakha ngiyifakile leyo la ekhaya asibhodlozi siyakha.
Yeah.
Manje kangaka labafwethu uyangishayisana wena mfethu engisabela ngabo ukuthi lamadoda ayayikhwaza uthole ukuthi ngiyawashayisana lamadoda wena mfethu kwinti wash ndoda yes ithi wash ndoda ubani wena namhlanje la ekhaya ziphi usebenza kanjani Yeah, I fuck umfethu uthola ukuthi yazi yafirisa wena umfethu siyafirizisa emfethu uthola ukuthi sisehlatini senkwarina ngisathola ukuthi ziphi
lepha
nje wena umfethu ngithini ke ngithi hayi emfethu hayi yizo nangempela unobangela wano namfethu ngiyindodakala ningakhanda phezu koqiniso namhlanje mina mangikuphikisa wena umfethu vuma ukuthi ngugwaze ori nje ngugcwalisele nje yasini wena umfethu hey kumele ngikwenze busy. Ya, into ukuthi manje idaleka ejele. Ejele wena mfethu kangaka bafethu ukuthi manje bayaqashwa. Osh, ziphi? Hayi Mpumalanga mfethu. Osh, ubani wena namhlanje? Hayi mina ngiyistone nathamashuma babili kathi nosingisi. Yes, nangempela siqala lapho sonke mfethu. Sidabuka sesidabuka ehlathini wena mfethu. Uyashayisana. Amagate ayavuleka lapha yana vulwa yimi. Kepha nje lamagate wena mfethu ngiyawavula ngonobangela futhi. Angiwavuli sinoma kanjani ngonobangela ke uwamabhacazo kanye weyimasho zakho. Yise ziyoshova ukuthi cha le ndoda ke siyayikhuphula kwestebhisi ngonobangela ke. Ziyothi bene plus singene lapha plus. Masingene plasini lapha ebene plus uyazi ke kudlaliwa amabhola ke kuyabhema iwinsango ke nawo ama 24 nawo ama rough 3 eya futhi iphathe ugqwale yabona lawo ama rough 3 yazi bashanga iy'mpawu malapho check hey hey check hey wena khona iy'nombolo ezingakhanyi la ekhaya kepha nje zikangaka ngonobangela ukuthi zikangaka uyangishayisana ngoba namhlanje mina mfethu wazini ngizokufakela lapha kwelikude mfethu indoda ayirepiwa yangishayisana indoda irepiwa indoda ishayisa lapha ize ingasagcwele ukuthi kudalekani lapha yangishayisana inkinga isuka kuphi ke wena mfethu uthola umuntu uboshiwe akana visit abantu bakwe mhlambe bahlala kude yabo and akanali plug akanali kraha lokuthi manje angazani akhayine lapha yana stage yashayisana yes ngoba manje thina siyakhayina lapha yana wena mfethu ayikangaka inomboro yoyica thina hey makuthiwa kunentsango ingenile kule lasel siyaya siyoyifuna ngonobangela ulayini wethu loyo sashayela sagqotshela emsokwanini ukuthi lo layini lona usabelisa thina hey awusitsheli ngogwayi awusitsheli ngentsango namhlanje wena hey hey awusitsheli ngemali singama 26 1836 George Gray angazi uyangizwa mfethu kube nama 26 ukuthi abafethu ngonobangela ukuthi manje ke bagqotshosiwe bakangaka nge-stamp fees ka $2.06 no $7 kanjalo kanjalo ukuthi bagqwalisele inombolo ezingakhanyike wena womfethu bayenzani ke labantu ke badalani wena mfethu bashayilitshe lise liphuma amanzi sengishoyo le ndoba ukuthi manje ke bashaya inombolo zaseBhayibhelini lapha yana eSodoma naseGomora angazi hey angazi uyangizwa wena wash mina mfethu phatha ugqwa
iyavumi inombolo
wash naku usabela nensizwa namhlanje usabela nendoda ngiyindoda kalayini mina mina mfethu wash ndoda mina awuyigqwalisele lezo inombolo uyikhwaze ngensizwa mina amagqwalisele labo layini uza kimi uthi wash ndoda ngiyakudubula
mara unongoloza mosibathi uyangena straight
mina ngiyakudubula wash unongoloza iyafakazela ngonobangela unongoloza mfethu inombolo eyastempa uyasayina emzokwanini kuunobangela mina nonongoloza singabheki ngesolinye angazi uyangishayisana ngonobangela unongoloza nongelegetshani bazalwa indoda eyodwa indoda ewuphola mambazo uyangishayisana wena mfethu uyangishayisana kodwa uzozi 26 ilizala ushayisana okay wash ndoda uthi ziphi uthi unongolozo uzelwe ubani uthi ungelekeje uzelwe ubani sesikhuluma manje female part
yeah
eyintambende into yabantu
ungelekejana kafike enyaweni
mfethu
akahlangani namanyawo ungelekejana
mfethu kula ongelekatshana wayefaka khona emzokwaneni ukuthi nakanye ngiphuza igazi lomfethu ngonobangela liyakaka.
Oh.
Angizwa mfethu uyangishayisana. Ithi mfethu kangaka inombolo eyadaleka emzokwaneni wena mfethu uyangishayisana. Bathi yi-Big 15. Big 15 uyangishayisana. Kwakongaka amathuda ayi-15 laphayana wena mfethu uyangishayisana. Hey, phathi ugqwale nawulani ngiyawufaka ophilayo kanti futhi ufakazela amashumi amabili ka-2006 no-7. Mfethu, makuyi-Big 15 kanjalo wena mfethu-ke. Yadaleka ukuthi kona madoda ukuthi manje ke akangaka lapha yana akangeleke tshani nonongoloza kodwa manje beyingekho njalo inomboro inomboro ukuthi ibe njalo kube namadoda kanongoloza namadoda akangeleke tshani isukaphi lento lena
inyawo
cha yadabuka lapha yana ukuthi kudaleke ukuthi lamadoda ayisebenza daily kanjalo kanjalo wonke umuntu uyasebenza daily Hey, lendo talena e unongoloza ya tali inomboro ukuthi igcwalisele ukuthi hayi ndoda ungelekatshana yathola ziphi? Ungelekatshana athi wosh ndoda ziphi? Hey, wayefaka unongoloza unoziyaka umsuni kwanyoko. Wathi ndoda. Hey, ngiyakhemisa man. Ithi ngeke ngisakwazi ukuphikelela ngiyogcwalisela inomboro zasemama yini.
Yeah.
Yashayisayo. Hayi ungelekatshana wathi hayi asike singaphandle yizwe kepha mina ngiyaphikelela ngazo sezizonke wena mfethu ngoba ngela wanike. Ngiqinile thambodolo neqakala. Ngiyasebenza mina namhlanje ebusuku nemini. Uyangishayisana. Kwadalekani ngalolo line unamfethu. Wamashi nongolosa. Ka wash. Choko choko. Wamashi ungelekatshani. Nabo sebabonke lapho. Second day, hey unongolosa futhi nangu uyakhemisa. Hey uyagula unongolosa. Hey, ngiyakhemisa. Yemfethu, yathola siphi? Uyayifaka ungelekatshani manje. Udendoda yathola siphi? Wena njengoba ukhemisa. Kuzomele ngikuhlethe nozwita lana ozokunakekela kanjalo kanjalo. Akuphathe kahle nje, akwazi ukukhela amanzi kanjalo into enjalo. Uyashayisana. Hey kwadaleke ukuthi hayi kudaleke. Ngimhlethe nozwita ngiphiyene la madoda la.
Manje ke ama subtitles wenza njani la ngoba ngathi ayizwani manje. Hey ngiyabona kuthulile manje ntakiwe bafana. Bacabanga ama subtitles ukuthi ngiyobhalwana ukuthi dabuka lokhu ukuyiqakala. Ayiphimbile. Awungitshele. I-life yakho unayenye ngaphandle kobuhonga, ngaphandle kwenumber. I-life, I know ukuthi you are talented. Sazothatha i-issue ye-TV. Abantu ababhaya bayakuzwa kanje ukuthi okay, we are acting kwi-character and out of character. So i-life yakho kahle hle hle hle. I-life yendlondlo. Because yonke into uya emphasize uma ukhuluma ngathi uya amplify ne-voice kuyazwakala ukuthi lo muntu serious. Kuyake nje kuyekufike nje kuthiwa okay now, peacefully so. Unayo i-life ye-romance kanjalo ube romantic nje life ngaphandle kokuthi ususe umsindo.
Yeah, obviously ni khona. It's just a matter of that mina angithandi ukulawulwa umuntu osifazane, yang understand that even if alright, she must know she's wrong. When I say it's like this, she must accept because I'm the father of all nations. Much as nginabo baby mama bawukri kanjalo kanjalo yangithola. I'm a romantic guy, I'm a very loving guy, I'm very down to earth. Yeah. But now I have a short temper in a way where by now.
Yeah.
I don't wanna be told something that is not matters more to me. Like, yeah, I know more than things, man. Awungitsheli namhlanje. You understand? But if we are to ukungilalela, hey, kuba yinkinga. Emfethu, mina, shouldi nginala gift eyokubonela izinto phambili. You understand?
Yeah.
So, however, yiyo into enza ngibe ne-short temper elwa nami. Njengoba ngisho ngisiyazi namhlanje nasempumalanga nasenombolweni ukuthi yimi engigidayo lapha esibayeni engishaya ishoba wena mfethu uyangishayisana. Yes, I'm a spiritual person whereby I have a third eye in a way. Angazi ngiyathini ngikhona ukubonela izinto zingakayenzeki. Yes, my king. Much as you were asking. Mfethu, I'm a romantic guy mfethu, ngumuntu onothando. Mina angaze ngidampiwe intombazane, amantombazane ngiyawadampa.
Yeah.
Yeah, ngidampiwa mina uchiri.
Yeah.
Mina uma ngibona i-contract yami izophela soon la ngibele ngiyikhade. Ngithi aphothe kwena hayi. Asiyeke.
Ubushange first man.
Yeah, because now I mean into emlethile sibali iyo le izolethela abanye.
Yeah.
You understand? And then nabo laba abanye they will get the same treatment.
Yeah.
Angazi uyang understand my brother.
Yeah.
And then what is happening my brother, we intend to do things that we never done for our parents, like your mother. You never do something huge for your mother, but you do something like amazing for someone. Yes, you understand. Isn't this finally my brother? Zenza abantu besilisa kube ngathi manje ba weak.
Yeah.
Zisenza ngathi si weak whereby manje. Ish. Hey. Uthando, it's something else, my brother. Maqala unikeza umuntu uthando, my brother. That simply means you are giving yourself. You are selling your soul. Young understander.
Yeah.
Young understander. You are selling your soul to someone whom you don't know that what she came for here, what she wants. Hey, my brother. Angiyali. Hey. Hey, money, it's everything.
Yeah.
As much as they say, money, it's everything. But mina, in terms of chilayone, money, it's a roof of happiness.
Yeah.
That's the reason why I choose ukuba you. I'm at 26. Ngoba ngelawa ni standard imali.
Yeah.
Imali is a roof of happiness. Without money, izinto eziningi endlini zizoleka.
Yeah.
Excuse me. You understand?
Yeah.
Yeah, noma ungayishaya inkawu uyu ngongutholala wena mfethu ishaya ivetpepe mfethu ti brum ipipe libebomvu mfethu shintshi stuff nasi stuff usibebomvu mfethu kodwa manje imali mayingekho. Kuzwenzakalani sisu siyakhala nangapha siyakhala. Inkinga. Manje ke siyama 26 ngonobangela wemali mfethu. Ayikho insango ezongena ejele ama 26 angeke ayithole. Akukho ugwayo ozongena ejele ama 26 angeke ayithole. Ayikho mfethu into ethi imali insango ugwayi angazwe ngunderstand.
Yeah.
That's the reason why mina ngachoose ukuba yi 26 ngonobangela wani wena mfethu. Mina ngibe yi 26 ngisasemncane kabi. 26 mina angitholanga sengiyimboza ngimdala ena. Yemfethu. Mina reason why inomboro ngiyazi kanje. Inomboro ngayithatha ngisase GYC. Themba Youth Center. La aba recovera ke iprofile kaThabo Baxter khona ukuthi uThabo Baxter. E GYC. Angazwe angizwe yayizwa lengozi
yayizwa lenamba
lapha yana eDYC mfethu zazishuba wena mfethu to a point ukuthi uthola amazimdola abantu ababuya eZimbabwe uthola abantu ababuya behlela ngama section kasi thukazi shothi DYC iDanyane yabafana abancane next to yone yilindela elindela ke yilaba ke abangana ama ID bathini ke ama illegal bathi I don't correct, to help by immigration and migration from one place to another. Actually, correct, lap. Wait. Lapha yana bezibuye eThemba, uthola basezola, uthola bawuphi kuphi. Izola kakhulu yiyo bayikhona lapha eDYC ngisakhula. Izola mndini kanjalo kanjalo, mari be divide ka lento abanye beya eholder sisulu yabo, mari DYC ebizikhala bezibuya. Yeah.
Usuka lapho into yakho yenamba kahle
kahle. Mina, umthetho ngoshaya ngisase umntwana ngonobangela wani wena mfiti mina bengiskima abantu abadala kimi, you understand? And manje labantu bengibaskima bebabamba inkunzi, you understand? Yes, and ukuthi ngibaskime labantu it wasn't easy mfiti bengishawa ngempama ukuthi check via la ngithi check ngibaya nyakuphi.
Abantu ababhaya bana lento yokuthi umuntu ombona obsessed ngenombolo ithi laba ke bamhlikihla ngembonyela bathi badavazekile loya muntu isithini isikamuntu sakho la mhlawumbe ungayibeka ngenye indlela wena
yingakho ngiyifakile wena mfithi bheka ke mina ngiphila ne number 1 awuthi ngokutshele yemfuthi mina ngashayelwa ngokungale ngokungale ngithi over 6 and 7
yeah
ngakhanda wangani ngeqiniso namhlanje ngikhanda insizwa ngikhanda amadoda ngonobangela wani weqiniso bakangaka abadalani abayikhwaza ngokuyikhwaza kepha ke bangashayisani bangagcwele ngolayini uyangishayisana wena mfethu bakangaka abantu ukuthi manje bayayikhwaza umuntu azikhwaze kanjena leso sikhathi ubhizi wenzani uyanyoba unyobani unyoba intwana ejele unyobani unyoba laba abangana visit abangakwazi ukuzwenzela next abahluleka ukuzibambela inkunzi I don't criticize anyone mina inkauza ngishaya umuntu mina ngeke
oh ayivumi
ngeke emfethu emfethu athi ngifakile inombolo egcwele
sho ayigcwele
umuntu onyobayo lapha ejele osikhwaza nge 26 namhlanje akusiyena umfithi
fraud
angizwa and into ayiyenzayo iyenziwe yibo laba abafana nayo wenzani wenzi skitrek kwala bangishaya manje sekayenzani ke
hey skitrek ipumareng
kwala ulayini loyo ulayini engiwufakayo ophilayo ogwele ophefumulayo hey umuntu ozonyoba ejele azikhwaza 26 or azikhwaza ngobani bani umuntu owanyotshwa umuntu owavulelwa inombolo lapha emashidi namhlophe bashayela itshela ze laphuma amanzi emayini lapha yilako kusebenza khona iBig 15 khona banyeve emayini bayenwe masimini emfethu unyoba kanjani enye indoda wena ungakaze unyotshwe emfethu namhlanje ngizokutshela
la ngoyithi kushubile ngisifunga ingcono eyibhlungu mani ngesizulu
boza ungukutshela ngifake ephilayo namhlanje ngifake egcwele wena mfethu uyenza kanjani into ongayazi or engakaze yenzeke kuwe uyenza kanjani into engakaze yenzeke kuwe or beka wash shoot wena la ekhaya wangena ngawo line lona ukukhanyisa amashidi la ekhaya shoot wena namhlanje udube futhi ublose ukangaka ngempondo nomsila uyifinqe futhi awushayisani wena ndoda wash ziphi emfethu ungukutshela Let me tell you something. Kangaka bafwethu abama 26 ababhaliwe 26 la kanjalo kanjalo. Uyangishayisana. Abafwethu labo baqashiwe la ekhaya baqashwe ngonobangela 1. Hey siyambona hi bouncer lona. Yeah, noma ama 26 ayempini. Na isithi wash asiye. Iya, yibo bayovikela ibhiliti labo. Simqashwe ngonobangela. Namhlanje awuqashwe 26 singaphandle konobangela. Uqashwa ngonobangela wena mfethu. Uyangishayisana njengoba ngishilo ukuthi amabhaqaza izimasho zakho ziyasabelisa. Futhi ukuze ukhuphuke ngestepisa, awukhuphuki nje sinoma kanjani. Mina ngilivule igate sinoma kanjani? Nakanye. Hey! Gate alivulwa sinoma kanjani wena ndoda? Azi ukuthi emfethu, wash, ma usuka lapha ehlathini enkwarini uyistone yard.
Yeah.
Uza kanje. Sesithi, wash, wena, ziyaphikelela, ziyamasha, ziyagcwale zakho. Hayi, namhlanje. So uyimashi ilona, uyifull force mashi ilona wena ndoda wena. Namhlanje, yashayisana. Ya, indoda emxhenxe kanjalo ngamunga. Emfethu, ukhuphe kangonobangela. Namhlanje, isikelemi isikhanda la ekhaya, sikhamandela la ekhaya.
Yeah.
Awukhuphuki sinoma kanjani?
Mamela, yabo ungakhohla ke trail of thought la ukhona khona. Eh kuna lento ye funeral le. Eh nginokubona abantu bathe squad baphakama abanye. Umunye aphakama uyaphezula. Kusuke kwenzakalani lapha chief because abantu bayibuza ukuthi lento grand iyaphila vele nje obusha ukuthi ezinye ezifile ezinye ziyamasha le imasho. Kusuke kwenzakalani lapha.
Oh shiya nangempela salute. No, awuthi ngikufakele egcwele njengoba ngishilo ukuthi inomboro iyiculture.
Yeah.
Inomboro into yakudala, inomboro into esebhayibhelini. Uma ungalifundi iBhayibheli waya neBhayibheli. Angazi angizwa.
Bakhona itoni yati nabomawundeni eBhayibhelini.
Abekho abomawundeni ndoda lapha, abekho abobani bani. Hey!
Ibhiliti.
Mfethu.
Namajaji.
Kukangaka uNicodemus. Ugcwele ngoNicodemus.
Yeah, bekwi gangster Nicodemus.
Wosh. Nicodemus. UNicodemus uphansi kwayo intshayelo yama 26 namhlanje. Masisabela ngoNicodemus sisabela ngayo indoda ewukuthi yakhanyisa inomboro. Laphayana ekhulukuthu. Ungeleke tjani asekhulukuthu. UNicodemus uye owafaka inomboro laphayana. Angithi manje lapha ejele bekusikuliwa. Ungeleke tjani alwa. Alwa nonongoloza. Azi kulwelwani. Kulwela, hey, bheka. Hey. Lola le mali le nakuthiwa yi 26 pence uyangishayisana labantu before bangena jele phela abantu bese bafunde ngabe emaphepheni ukuthi khona kumadoda ayi 2 ungeleke tshane nonongolozo baboshiwe baboshelweni ke baboshele uline ukuthi manje baphezulu lomuntu inyuku khona 26 pence kanjalo uyangishayisana bangena eDanyane labantu mabangena eDanyane kanjalo kwenzakalani wena mfethu ungeleke tshane akasazwani manje nonongolozo uyangithola Ngolayini wani? Oh wadaleka lapha emzokwaneni njengoba ngikutshelile ngamamayini ukuthi wadaleka ukuthi uyagula lo muntu kanti akaguli ufuna ukushaya lo osele naye ngenkawuza. Yila ngimbamba khona ukuthi hey udalani wena?
Yeah nakanye.
Uyathola? Hey! Lani we blacksmith. Yangithola. Yangithola mangisengixolisela lani kwenzakalani bayadabuka labantu mabadabuka labantu sebayaphikelela baphikelela kuphi le Roy Mathir uqhole ngalo mfula kuthiwa yi Roy Mathir ila ama rafwa seyadabuka khona ihalf social ka 28 idabuka lapha e Roy Mathir uyangishayisana wena mfethu yilana sekudabuka khona ke great mfethu wash like namhlanje masingena lapha e jardin e jail sikangaka ngama language futhi sikangaka ngemihlaba
Yeah.
Kangaka impumalanga. Kangaka intshonalanga. Uyangizwa?
Yeah.
Kangaka iIndia. Kangaka iRomano. Kangaka iGermany. Big Five. Esele uStaniele, eseMariata. Mwana abantu iphoyisa lejeleke leli Big Five. IBig Five yilona elitshela amaphoyisa yonke into. Makunensango engene la Hey, I Big Five yilo. Makukhona amafoni la. Hey, I Big Five yilo. Makukhulumese. Hey, yilo Big Five. I Big Five iphoyisa lejele. Some danger. Yibo abafakile abantu ama poison ekhini. Ama Big Five. Yabona ukuthi ejele singayi.
Yeah.
Phathi ugcwele khona ama prison olasha umthetho.
Yeah.
Ama prison ola ama 26, ama rough 3, ama rough 4, ama prison don't asha umthetho. Yangithola. Kodwa ke labo ke ayizikho ezabo ngonobangela wano namfethu basemsebenzini inkinga yini ukuthi bayasebenza njengoba basebenza shoot manje kwenzakalani basebenza jail waya bahlala base jail shoot labantu kwenzakalani bayashizila
why non bowling egazi ngaphakathi ma umasha ngomgqobovu angithi language le why nombolo inekazi
ngapha yemfwe awu line ngufakile mfethu ukuthi namhlanje asiphikisi ngetongeni le mawuza ke umuzo phikisana nami ngenombolo uthi wash hey mina ngubani bani bese ngicela uline ngingashayisa no line yemfwethu angisakhulumi nawe next ngiyagwaza
yebo
yeah ngiyagwaza uline loyo
yeah
yingakho ngitshela ukuthi la madoda ayabaleka
yeah
there are not more than 5 like South Africa. Uza umuntu athingila. Holland. Scotland. Eh la madoda yabaleka la. La madoda yabaleka leso ngitshela ukuthi le ndoda mayifikile ijele liyavalwa.
Ayakhimbila la madoda.
Le ndoda mayingena mfuthu khona manje i prison order amaqedwa ukuthi ithi mfuthu ungena la makajika nje uyaligwaza. La madoda.
Yeah.
Uthe ngona. Inombolo intambe yende wena mfethu ngiyakuthi emfethu mina abaningi ngishayisene nabo yabo shosha yezipisi
khona basho khona basho kanjalo kuwe awe ngathi leng khona umunye umuntu okumamela afika temfethu leli thwasa leli ngiyayizwa lento uyayikhuluma angiphikisi I'm not saying
hey no offense ngiyakho ngithi wena phela awusiyi 26 ngabe kuhuye manje bengiyocela ule nisdown ngoro ngimdubule bengiyomdubula ndoda bengiyomfaka ku-7 ngonobangela emfethu mina ngakhanda pheke iqiniso ngiyiqiniso namhlanje emfethu inombolo kumele yazini ayiso wish ukuthi mayilibe lihamba lento kube i-26 ngapha kube i-26 ngapha kube uwe la
yeah
sicele lento le ngoba ngonobangela mfethu sakhanda pheke iqiniso uyangishayisana
yeah
uthi yendoda nalifindo yabona la isiqathulweni sakho.
Yeah.
Yeah, uthina lifindo.
Yeah.
Awungichaqhelelone.
Yeah.
Lixakeke i-26 la. Yini engisazoyishova mina nalelo 26? Angaki nombolo engizoyishova naleyo muntu. Nalifindo. Awungichaqhelelone. Ahluleke umuntu ukuqaqalela lifindo.
Mara manje mase iya la kulabo squad and salute. Bengikhuluma ngale ndaba yalapha esimatheri. Makuthiwa laphana kuyongcwatshwa umuntu before ehla laphana kushaywa yona lento le
wena mfethu awuthi ngikutshele lento into entsha ukuthi nami it was something like wow lento le iyayenzeka for real but automatically and manually the mindset tells me that yes in everything that you are doing my brother you will end up like being what you are doing, you understand. However, my brother,
yes,
it's what you are. We won't hide what we've been doing or the kind of life that we've been living. We can't hide what is real. You understand, my brother? Then, fwethu, nami, the things of order, ngitshela, ngibuze, namhlanje. Yo shikani king tata zothi bi moto ngiyobe kumbaza abantu abashayike phesana because of what
of msebenzi yakhe yakulandela
I am, you understand even if you have a past
yeah.
but that past will always be in your presence because of you being a role model to a certain number of people and even those who don't know you they know you today because of those people as much as indaba yeyikhothani mina ngibe isikhothani before ikhothani isifika mfethu ngitshela ukuthi into yeyikhothani into yamanje mina njayami bengishayela amakhavela ngafani left and right ngishaya i-crocodile ngapha ngishaya i-snake ngapha mawuthi ubheka la mabhloko ngapha makhulu mawubheka ngapha manani mawubheka ngapha ngishaya esinye isifazi wena mfethu eseleda mfethu esibuya ngokuzolala hheyi mawuthi uyabheka ngishaya elinye ibhandi libhaliwe valapera made in Italy lishaya ngama-diamond lasho esiporini libhalwe sex iya ngishaya ama-CMTA ayichuya ngizwa malume leso sikhathi ngishayela ipinki ngaphansi phezulu ngishaye elimnyama nobomvu amablom wonke ngikhuphule la ngibophe la ngithi ngibophe la yemfwe juta vele wonke la mawuthi angibheka ngishaye popcorn ya le hester leyifebe le ya yeye mina bengishisa before ikhothani isifika uzwa bathi ikhothani
ya
dirty man ababuze mina lapha yabona isifazo besithengiswa e small street e marsh
Ayikini shop obethengisa isibazo. Sasithengiswa eMarsh.
Yeah.
A small street. Lapho bothola isine ithombe zabantu, ithombe zabantu. I was one of those people.
Yeah.
I was there.
We brand ambassador.
Not to say.
Yeah. Awungitshele. Itshele kwanyakazisa wena. Khona lento abantu kushayisana kweyitimela. Melo wazi sekushubile Jose. Nani 28 ifikela tanyaza umuntu yalitanyaza intwana ye 26. Baqeda bayiqhophoza washintsha umsombi. Sashayisana iitimela.
Yemfowethu iitimela zashayisana amazishayisana yangishayisana kanti futhi iitimela yishayisana ngonobangela futhi ayishayisana isinoma kanjani angazi ukuthi uyangizwa kuyadaleka ukuthi manje ke ulinongolosa ke nongeleke tshani kube nenombre ukuthi manje ke bayahishana ngayo yangishayisana wena mfethu ngoline 1 ke most of the time makuzoliwa uthole kuyaliwa ejele kusuke kwenzakalani kune one a twister enye. There is no way imping aso. Kona ukuthi manje khona umuntu oye court. Maka ye court lo muntu siyapestela ngoline. Yes, ndoda ochikini. Ngithi yes, mfowethu. Athi nangabe. Ngithi mfowethu. Kona indoda eza ehofu lapho ikhalathi igama lakhe ubani bani yangitho. Ngithi yes. Athi mfowethu ngiyacela wena mfowethu yangithola. Awuzama ukungihlohlela wena mfethu noma ungamnikeza nje amagila nyana mfethu angazi uzwenza amagila ngakanani ngithi hey mfethu bheka akunamali manje ngizowenza 2 liter nje ngizomnika amagila 2 liter nje yabo yeah ngizowathumela already automatically and manually sengiyazi uhathe kumele ngemgayi izinto vele sisebenza nabo labantu corruption ngeke iphele this is South Africa yeah and then ngiyayenza leyo nto amagila leyo ngiyawathumela ngiyamgaya lo muntu ngemgayayo Skadima Samba, before you pay a loan, Tango, Le, Chele, you are at Yangena, Ovia, Sune Temba, Lomutu Nevari, Nyostoka, Manjing and Zamo, Mfagawe, Nanda, Mfagawe, and a Christai, and Faga, ya, young understand. Sharp. Leon to Leo. It's a kind of a situation that makes prison to be absent down. Mobaba Kona Bafona. And Jayan. Ay koni njaya mekibelayo la eRoliport koni njaya mekibelayo kuphi kuphi yabo awuhlohlele yabo kube ulainwani ke kube ulaino ukuthi ke hay bayakubhayizisa labantu and then wena ubuya mhlambe kwesiphi stage sikubonile uyafaka endunu uyahlohla ezinye ziyakhlula uhlohlisa lona ezinye ziyakhlula uhlohlisa lona sharp uyi 26 ende ulayini wakho lo ushayilwe ngawo ithi uyofela lo line bese uyangena wena kube ne 28 or big 5 elihlebe labanye ukuthi wena uphetheni ubambisebani impi suka lapho in most cases
sasana itimela same time
yeah isitimela zoshesa ngonobangela wani ubani uzothatha insango yethu wena siyama 26 namhlanje sashayilwa ngensango Sashayelwa ngemali, sashayelwa nangogwayi, into zethu lezo, sisabelisa ama 26. Wena. We big 5 noma we
28.
Phela kumele sikudubule masifika. Kumele angasibuza. Angithi uyiqwalisele uyiqwalisele. Igwele inomboro. And manje asiqwaliseli inomboro no sinoma kanjani. Uyashayisa u 26 uphuma igazi noma kwenzakaleni. Wash, Chester. Down. Down. Wash. Ziphi ndoda? Sakufocha manje. Sombomvana. Million igetile. Ziphi? Uyifa. Hayi. Ilala. Tonje unongolosa. Ungidobule. Hey, watch, msusu wena. Ngaziphi? Ayifake nayi. Hayi. Hayi. Besibuya lapha emakhot. Hey. Ngathatha insangonyana encane. And then ngayibayitela lapha yana. Masingena lapha yana athi kushota amagila ayi-4 ene mina bengiphethe 1 wash not yathola zip namhlanje shayishinze iqiniso sohlukaniswa amanga futhi sohlukaniswa na yini igasi wena ndoda yathola zip wash awufakula noqwele wash ubule noshova ngayo shova ngephila yesifo shayo hayi mpwetu nawule nguphezulile wash magruga Nya fortshe lo muntu faka. Shwa lapho.
Yeah.
Ori phone. Ngoba lapha yakhohlwa wena ndoda.
Yeah.
Lo ligedlela lelangena endulu leli ulibona. Yonke into iyangena ndo. Everything is goes in the S. Because now, the S is
yeah, everything. Yeah, we're mdala. Hey, namhlanje sibethe chicken. Hey, chicken. I know, hey, we should see the straight the platform view. Ladies and gentlemen, manene guys, boys and girls, ngihlele growth baru chicken la. You know, sometimes kubalekile ukuthi ilethe edladleni. So we are bringing it back home to SA. Yazi sasekazi ukhuluma nje organically ngoba ukhule ngalendlela akhule ngayo. Sometimes abanye abantu bavele bathe lento sibadalisa nokulimala, ulimela lo muntu ayike enye into. So abanye bayazi ukuthi thina sile elite, you know, up the high flyers. And abantu abazi ukuthi thina si premium brand. Abayikhulule kahle ama suburb, lento izobashiya. So I wanted to come and bring you something fethu out of this world, out of the ordinary. Manhleli phansi nawe ngokwakho, you judge for yourself ukuthi this person, does it make sense? Where is he going to sit in Lomjit? Now, I'm trying to say, I'm going to transform my life. I'm going to go real life. This person is an actor, in real life, and then he's a businessman. So, I'm fully understand how to understand. U converta kanjani off ramp from Lola, you know, we ngale masho mashangazo. All of a sudden, says ikubona on the national television of time. Ungene kanjani? What the route that led uchikin to this life? And you don't regard yourself highly as a celebrity when I know good you're down to earth. Kaslako ya siza ngale upizi ngama programs ngama projects atize. Maru ungene kanjani? Ku showbiz.
Oh yes, please. Ah, shoot manje kwenzakalani malume ke mina ke ngumuntu ukuthi vele nasesikoleni bengezwe. Shukuthi makuyi Friday kumele kubuyele emaclassini after break akusabuyela ngishaya ispantsula ngiyajiva lapha yana khona ama member na kwaya supporter. Yes, shayinyawo ekushaya ama flight hey esikolweni manje kubhizi. Hey, shayinyawo lapha yana ngidwaza ama upstairs lapha esikoleni emadiba lapha esikoleni high school. Hey, kushaya winyawo. Obvious, say lento yeyo yaqala ya trend ayangana sena to a point of an entertainer. Mouth ya peg after isigela sami ngikwazi ukubona iground yesigela singani. Eh bazwile labantu ukuthi hayi man. Eh kushawa inyawo lapha yena ya HIV wa. Eh madiba. Eh wafika abanye abafana base tepisong. Tepisong is a majority of Soweto kahle kahle. Tepisong ama RDP kanjalo yabo. Abantu abaningi ababuya lapha babuye Soweto.
Yeah.
Hey, naba labantu laba sebaya esusa manje lapha egroundini ngibabona ngisesigela mina. Hey. Egroundini lapha. Hey. Bajay this west. Hey, bashaya ezinye mfowethu. Yabona imali le bashaya. Hey. Vuka idust lapha enhleka ngazwe ngi understand. Hey, ende. Kwele mfowethu. Hey, bayazilanda laba bafana. Ngithi ay fuck ngeke balunge lapha.
Yeah.
Bayaganga lapha. Hey, isikolo siyaphuma. Friday uthloko.
Yeah.
Yeah, kumele eh bengijumpa igate madala ukuthi ngiyo challenge la bafana.
Mhm.
As times goes on kwaba nenye out yami ke bathi uJohn Mbambo. Ngamina no John Mbambo sazama ukuhlanganisa something whereby we call it Imbazo Production whereby now besebenza ngani ke ngeacting mari ke isketch bathi drama.
Mhm.
Drama to theater. Angena theater ngayenzi theater busy kaye one. Ngoba khona inyisho engidlalayo one man play bathi bathi one hand.
Yeah.
Bathi impilo kalova.
Yeah.
La leya play ngisha ngiyiwani lapha yana. I'm telling a story about people who are living in the corners of the street whereby they are underrated and they are like seen as nothing, I can say. You understand?
Yeah.
Yeah, manje ngiyabheka mina mfethu. At the corners of the street njengoba hleli mfethu. Hleli nama ex-policemen, ex-doctors, ex-teachers. Mfethu, everybody is there.
Mm.
It's where the experience starts.
Yeah.
Kuzinto ziqala laphayana nje. Lo muntu uluze ispani because of shabasi yeke. Lo uluze ispani because of what? But abantu mabahleli lapho ungabadelay.
Yeah.
Ngoba imajority yabantu abanjalo ngiblome nabo at the end bathola izibane zabo back.
Yeah.
So mina ngiphile ekhoneni abantu abahlala emakhoneni bathathwa kancane not knowing ukuthi reason why lo muntu ahleli ekhoneni
uspiwe nababanye. Yeah.
Ungahlala endlini kanjani ungana gwayi ungana mpupu ungana next une stress uhleli wena hey man hey refill Uhleli wena la angazwa ngiunderstand
yeah ngichaza le terminology amuza unale kune YouTube inkulu nayo sibuso mavuka beka wena uthi stress naye beka khuluma uma griza uthi uma driza Sure. Then we
run. Ay, no, what the tree? I'm going to tree, guys. I'm going to tree.
Nyagus. Oh, my trees are chips. I'm going to round in. Nyagus.
Wait.
Yeah.
Fine, I'm telling you, I'm telling you, yes, my selling to woman. Hey, I one thing is touching humming a theater and you're paying your show.
Yeah,
to a woman to Zimava, so Angela was okay, double Hamilton Tamini. Hey, that show was interesting.
Yeah,
yeah, and it came to my mind with I can do this.
Yeah,
I can do this. This thing, I can die. Definitely, I can do it. Infinitely, definitely, I can do it. And definitely, I started to want an agent. It's when I found an agent, Michael Ndlovu, Zero to Hero, Anjalo, Anjalo.
Yeah.
Wang fag into a new mic.
Oh, Mike.
Yeah, Wang fag into a new mic. Oh, Mike, Ungfag into a new
mic. Pick up Zero to Hero. Oh, Mike, yes. Out to AJ matters.
Yeah. Not like knowing my capabilities, but seeing a talent to me, you understand?
Yeah.
Angangena kanjalo, but ungena kwami. Njengoba ngisho ukuthi akabonanga beyond the way mina abone ngakhona. Ungena kwami, I found someone was Alexander Mageregere with character yakhe. But they said, no, this is chicken, not you. Hey! Ngena lapha ngithi, yes!
Was I kumbuli character yakho yokuqala leyo one show ngayo ukuthi yazi naye yangifaka kahle kahle ukuthi ngingene entweni angithi yazi abantu babangibona ne ababhaya bathi khona uzolala baliwe kunale line yase Moja Love it's a phrase that pays yeah
yabona mina ungichiliver
yeah
those who have eyes they have recognized a talent
yeah
those who have eyes
yeah
they have
recognize the talent. Yeah.
Yes.
Yeah.
Better for me. Ukuthi ngibe eRhythm City.
Yeah.
There was a bathi yini ngesilungu ngayibiza kanjani? A conflict of interest.
Yeah.
Between two productions.
Yeah.
Emphethu mangisebenza laphayana ku Pom Production isithembiso.
Yeah.
Whereby now, in Seven's Rhythm City, and the character is calling me. Jerry Filila. The character is calling me. Jerry Filila.
Yeah.
Yaga 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 master. The character was calling me.
Yeah.
In Seven's are both sides. Damn it. Yeah. I'm under agent.
Yeah.
And the agent is the one supposed to work on that. Because of what? Rhythm City Tini. And what? When? Who was 7 Zangale? Who is Tembi? So, who is 7 Zangapa? Who is Manji? Siagnida? Storyline? Sing Awe. Damn it. Can you feel me?
Yeah.
I had to decide, my brother.
Yeah.
I had to do what
it's one must die
for me. Yes.
But fast forward, what decide?
I had no choice.
Yeah.
Hambanani, Rhythm City, Manchester. Yeah. The story it was about me.
Boys panel court lab. Yeah. Nyakutwan.
You understand?
Yeah.
Hey, marwakanya le atoti, but you mani.
Keep seeing.
Oh, engasin.
Yeah. Engas keep seeing. Yeah.
Show the kwenye yisini. Refill. Refill. Kwenye yisini as a shaya ula pa wish tembi. So as what's gonna lap.
Yeah.
In most cases, let me tell you. I'm not told what to do on set.
Ushanya cool, yeah.
I do things whereby now, me, I'm leaving a testimony.
Yeah.
Whenever the storyline says, whenever the character says, I know what to do. Yeah. I know what to give the audience or the viewers. Yeah. I don't know, you understand.
Action. Yeah.
Hey, what's that you anger seen one day? Okay. Lapayanang was turned. Yeah. Ngiphethe ama-outi lana. Yeah. Monthly makhoba. Ngiphethe lethothi lena ngikhohliwe e-beast lena bekuscandal isune ngikanje. Hey malu. Lapha yana. Ngusithende. Umondli makhoba ibhoza yethu. Lo i-retended amwinka baba. Yimo empweni. Ispani uyazenzela.
Yeah.
Ukuthi uthole ispani uyazenzela. Ispani much as I'm saying your presence my brother. Says a lot. Eka, ithe iqala isini. But action. Babeka iphanga lana bathanga ngiyibambe ngenzini. Ithe bathi action ngayibamba le phanga. Ngadontshile itshe ngapha. Ngayilola. Ugibson engasini wathi, who is this guy? Hey, it's a raw diamond.
Yeah.
Uncut.
Yeah.
It's a raw diamond.
Yeah.
La ngimshayile sinye singabukwa. Kahle wena. Refill.
Use toilet.
This one is good.
Ah. Asechayile. Siyivala manje.
Ngoba vele ngiyabona vele ukuthi asini.
Yeah.
Emphethe mina. Ang act. I'm sharing a testimony.
Yeah.
I act mina. Emphethe abaningi basenza mina TV manje. Bone babeka isigqoko kanje.
Yeah, that's namlela
success. No.
Yeah.
They're keeping me relevant because
yeah.
What I gave to them, it's alive and it's still living in their days and of our lives. And this is our lives that we are preaching today. Hey, one day I will be no more. But one thing for sure, I must be remembered by things, my brother, that availed my brother can give someone else life. Like the next person to me. Means a lot.
Yeah.
Njengoba nginabantwana babafana. Abantwana babafana mina ngishaya inkawuza mfethu. Umfana. Umfana. Angenze umfana. Reason why I'm blessed. UNkulunkulu othandile ukuthi kube njalo. You understand?
Yeah.
So mina, even if inkosi yami ingaba khona kwaba igiya. You understand?
Yeah.
Angithi angazange ukuthi le nkosi izokhula ibe igiya.
Yeah.
Sharp. It will be hard for me to understand.
Yeah.
And I will try by all means to make sure Guti, I change his mindset and his mandate. Because now, my mandate today is not to see boys who will wash dishes and cry out loud. You understand?
Yeah.
Because some of the things that are happening in my brother... They are not working, my brother. You understand?
Yeah.
Why a man should always pay maintenance? Why a man always should be like demanded some of the things whereby now
deep, man.
The child was not made alone.
Yeah. But who was the responsibility?
Yeah.
Ladies and gentlemen.
It's really unfair, however.
I go show me because iposa ina full stop ina coma itabula chafi itabula million nan niswele ke. That's why I'm fucking some general lamshanje neslama because ngazili kuthe general is in the building. Thank you kindly for tuning in. This is Against the Wall. I know this is one of your most favorite podcast anybody or anything anybody on my socials because lana sikhuluma ezinye izinto amaqiniso nokuphila. So out yam ngifuna ukuthi ukhulume nentwana encane engena hope. Intwana encane bakuzwile ukhulumile efyanga lo khulumile efyanga bamangela abanye ukuthi le U-turn ibuya apho manje lo ntibeka lokho busy hey sholo mdoda yes ndoda all of a sudden seka ehlile usetlile ukhuluma ngabo Angus Gibson. So I was one of the people who got an opportunity first opening scene yes Thembiso. I was one of the characters. I played a cameo role laphana namajita bangkaya ukuthi ekuzoshawa ama heist and tonto they gave me an opportunity. I remember besiphethe ama rifle lapha. Ukeni wathatha isithombe si-1 sam wasilahlela laphana wathi hey is it
alright ukuthi uya bengikhuluma naye bekuyimi umendli makhoba naye Ukeni. Yeah, you can proceed.
Anyway, so ngifuna ukuthi ukhuthaze intwana edladleni. This is our parting shot lewe siyivala ngakhona bayizwile into yeDanyane and stuff and abaningi bathe lo mfethu kanti usashaya inombolo ngapha. ngaphandle uya embrace uri 26 vele lokuzala lokuqina uzoyo fight 26 or a character lobu 26 mara ngifuna ukukhuluma nabo about second chance ne young black boy uthi am nokusebenza nje kanzima amauta wasafuna kuspana manje ngizwile ukuthi uzamile ukuthatcha enye subject angifuni singene kuye kakhulu bayazichuzela eSouth Africa bayavuma iconstitution ukuthi omunye nomunye ilungelo lakhe mara manje asikhulume ngentwana young black boy sibagaya kanjani hope intwana zitemfethu I'm lost and out for the last and the final count nangu chicken khuluma nale camera sesivhayile we are signing off and we are out
yo tango hey dear black child you know what asini black child everything is impossible till you see it possible you see it happening black child God for us all kuluva for himself hello na there is no such trust in God hello you were born for a certain reason you were born for a certain purpose and you have dreams you have to pursue those dreams however you want pursue those dreams if you will be like crack addict become like someone who will smoke drugs or be too much into alcohol thinking that alcohol will make things easier for you or hello there is nothing that is so like honest and truthful doing things with sober mind doing things with hope and wishing that everything is going to be all well obviously sibamba inkunzi namhlanje sithi siyaphanda uphanda ini ngoba unesikhathi you still have a chance ukuthi ungayo market uyosebenza that's how you must ponder man obviously hey this paid
yeah
I mean this paid and then wena ngendlela kuyiyo ngoba endlini bathi hayi kumele uthole indoda rich uzowenzani ngendoda engasebenzi hey sizohlupheka kanje kanti uyi business na no mama go out there and find love but for money you must work for money you work for money mama man but love is something that yeah we must share and we must compromise and help each other to do right where by now I see where you lack I see where I lack and hello wash nina bo wash bazona inyobe jele hambane jele niyothi wash ningamazi yabo ngoba lento lena isuka kude that's the reason why ngisho ukuthi samele kube ne 26 kube ne 26 yabo kube nama bouncer la Ngomonga ngizomgwaza mina makakhuluma udodi. Makakhuluma manga nje yashovula ungaqwele ulive ungaqotshozwa ungastempwanga. Ungayikho kangaka einombolweni yompolisha. Manje inkinga le kumele kube nebouncer nje ama bouncer ayi 2 ozobamba lo wabambe naloya. Ngoba manje hey into yabantu lena thina sise sigcwele wena mfuthu ngoba ngena wena sikhandwa ngamanga sakhanda phezulu kweqiniso lamashumi amabili ka 2 no 6 no 7 ngisho mina kangaka amadoda ase UK manje eLondon athi hoshi note hochikini ngiyaphakamisa eKZN hey kwanquma prisoner Westville hey kuphi hey yekeni hey hoshi hey nangempela hey Skeem GP yangazi
finally they go to hear for themselves abantu bahlale bezokuthiwa hey okunabo hoshi geleke tjana this and that finally ngika hey taste yale medicine yala mahlanya abo chicken keep on and stay blessed but God for us all
umbuzo ubani
for himself hey nayi kune traffic jam
hey baso